What is up again, ladies and gentlemen? So, do I need some intro? I guess not. So, okay, this is getting too far, but so I'm just going to show all of the dumbest ways in killing Nazim. Enjoy.
Sure, you shouldn't be home in bed.
お前はもう死んでいる。何？
Da 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 Do you get to the car?
What are you doing?